Harley Emery tērā e te iwi komiti whakahaere mō ngā kura tuarua. Nai ai ki etahi rangahau hou kua piki ake te nama o te hunga whānako waka mā te 35 ōrau I tō te tau kua hipa. Ko ngā kohinga kōrero I puta I te kamupene Inihua AA, kua piki ake te nama o te hunga tono mō te Inihua mā te 50 ōrau ia tau. E 43 ōrau o ngā waka I whānakotia ki roto o Tāmaki Makaurau I ngā tau 42 kua pahure. Hei tā rātau anō koenei hua rangahau, he whakamatāra I te hunga hautū waka.
From what we can see, there seems to be a lot of the REMREIT activity that we're seeing happening that seems to be playing a part in it, but we're also seeing a lot of increased joyriding and simply people stealing things just to get from A to B.
Ko ngā waka iti noa nei te wāriu ka kaha whāia pēnei I ngā waka Nissan Tira me te Mazda Demio.